Yefree Office of the Special Prosecutor akachi ne kwa Jaman South Municipal Assembly na wo mo ye adwuma pa akompotem ho no mo a bro no ba ko e frede se adwinim aya sabe ye ho no mo no ward na e ba ko pe enkwadada ho e mada ho me mada ho de senti Municipal Assembly no SC ward foforo ya bo wura mo a enkwada wo bebi oda ma wo bebi oda me ma wo bebi oda echa ho memde ho nsafo a ama adwuma ko echa pom de ho nsem so so wanye na ho fanso mo manfo e wo dwenim
Ebra wonum ebie Dwenem Health Center nano ena Andrews Bedi akoa waye Jaman South Municipal Krachi echire mu se esan se edan ba akopa no wonum ewo no enua mu ena no hwe ma emema ene nkoda ewo mu nti no ena enam so ma mensini no ekosi foforo ema wonum se de ebe ya obenya dan ahodwo ama wonum atimi ahwe ma emema ene nkoda ewo mu
ba probo ewo Dwenem ena edun bi pii eye health center ha na ebra me ne na di nkomo no ochire se eyade an health center no bebi a se ekoba se ye jinipa obi a wonte apo na yedina ba ya jo mu ato ya na omunye bebi omuda na enye papa timi anka sa me di mani behwe ehu se nokre ni enye ti se ebitumi aboa ma eyi sa ad na firo ene nya me ye aduma yetumi ebeka ti sod na yesha sese yesha project we na yetumi abibia no
Christiana Ekuya Kunedu eye mensini panyi kwankyerefo a wohwe ayawohwe ho nsam so ewo mensini ni mu wokyere mu se
ne nyankopan dom ye nya de mu eso a ebetumi ama ye dwumadie akonkan yetumi provide quality services ay pese ye dema yamanfo nti I a sign of relief of mine how an ba kwana mi yuno e wo hopa titiru pa ye network or road network especially we hwe yezezera enclave na emba na we did dwumani kwa onya access to phone call onya access to internet obetumi de adi dwumadi ntinka yene mo kase ya mosomo kan ekwa akire ni ebesere senka ban emwan
wonom kasa anu akire enana nabofo bene ya oya Dwenem man hene edi adesere de to mpanyimfo animu se agenda 111 ayaresabia hodua wo sie e wo mensia hodua mu no wo mesibi obonom kromu ho ema wonom
ahinkro owo hospital na eye referral hospital se asemsi bebi na esese ye ko ha nanka metrase Dwenem se enti bribi dru ya anka yede polyclinic eba Jaman na yaw hospital adentima mamfa amre Dwenemfo adan mamfa nko majapekrumfo na nia owo hospital no.